Sabre, Miss, say, uhhuh, at the same. Yen name, say, Rade Adam, ain't he, uhhuh, a year. A year, won't you know, Church of Christ, yen jimmy dee, I attuned the religious fantasies. And as Sabre was so a good yen, a so na oshe ye. Over so she and jimmy dee, ya, Bomaday, the boy, Church of Christ, questioning him. Behoos had the sooner I hold over Bebre, I will hold him, I bet me a boy, may know me and no a ye. Emi se adusua adapon so a ye ne wo shaase na ene ye ne wo ede sa adusua no be wieye na ye asem bisa a ye bisa wo se is tightening a scriptural subject so into the so dudu e ye tro ye sem adusua ana ye hu ni ye se yes into the so dudu tro ye sem e kan ho asem afi ye last meeting no ye ba hu ni ye se ye wo on biblical or man made tightening. Ye want to so do dua and ne and crow for a ye hua de a ye waje a ye nipa na asheshe o cotro ye se mua woo and to the so do dua de ashe tight bagamu and to the so do dua de ashe cardamu and to the so do dua de ashe envelopumu near the common prophet presiding edda etc. And no and yen to the so do do on yan coupon a canho asemino ebia. The Lord God commanded the children of Israel to give three different types of tithe. You know, it's your dada. When you uncle Pon share Israel phone, say, and to do so do a whole door, me and son, and I won ye. You know, I can't ask him. Malachi rebuked the children of Israel to do proper thing. You know, I can't ask him. Malachi, a kind Israel phone in him. So 1 year, the Ebeso, a radi, any. So Malachi chapter 3, verse 10. Menko to be him, and justify. The laws and commandment, which Titan is a part, was not given to Gentiles. Emra. Any a shedie a ne fan to the so do hono. Onyan kupan fama a ma me mufwo. O de ma o my Israel. Ye adis yeni mono abra ye bisa a question no. A na ye de support sa a sema yakani sisiano. Ye ko to Psalm 147:19-20. Na meno e kan sa abreno Amos chapter 3:1-2. Hodi adansi se Israel pe. Eno nyankopon nim wo asase so mbusu ekuo ni nyinaamu sabre ne na meka cho se Yesu wuye na wo sie no na osoro ye ne de ameye only nation ebeye nations ne kwan a wo befa so na baba beka nyame som ho sabre no se wo begia tum se wo boni nti e na Kristo wuye ye fa ho adesua no fi Mark chapter 16:15-16 na Yesu si go ye therefore into the whole world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized shall be saved. He who does not believe will be condemned. Unko wi asem go kan asem pani kira bodie nyina. De ogidie na wobo ne sunu obenya nkwa. De wanje ndi no obese no. Enti after the cross no de ambeye only the nation of Israel, ebeye the whole world fa we fato otrim. Ya no kan asem no so. The New Testament ministry urges Christians to give freely. Se oba apam foforo mosom a woni me a yeye Kristofo woni me a mbuma mo frem ho Kristofo yesi yeye Kristofo a yeso me nyame no Bible e hyeye se oma enye freely emfi wa wakomemu na se minu ya Church of Christ ni bia yakoko yi ni chairman adom ni usifo se a chairman se me ne pie ho ni ya Church of Christ e wo Bible mu fo ni bi ho asem nti emrepem ye be address that issue. Na papa nase mo kan nyina ni se Bible no de wa hye ye se ye yi sika freely but ono ne tenwe ne de enye saa ne be ko no odofopa ewurade do fatu wutirim se de ewurade aka no wo de bi beka ho ana wo mane fi hu pe you are sinning o ye boni wo kan wo Bible no wo Acts chapter 2 verse 45 a wona wo gbo esu anu wo sika no freely wo tonton wo japade e di sika no bai se won chema won na wohia bi enyinara so ye di sika ye nyame adwuma at chapter 4 verse 32 down e sika 4 a na wo early century asafo no emu eton ton won asase ni won oja pade e wodan ni ade e di sika e de blast ma fo no freely ya nsha won se won fa nye ewurade ejuma fa bible na me ne o enkan 2 Corinthians chapter 9 verse number 6 to 8 but this I say Paul is in a say and I miss he who sows sparingly will also reap sparingly and he who sows bountifully will also reap bountifully so let each one give as he purposes in his heart and not grudgingly or of necessity for God loves a cheerful giver verse 8 and God is able to make all grace abound toward you that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work hallelujah odo papa jesus m konkon na mo be ma paul so e kan nyina ne se basika ye yidi amewurade ho a obema paul ne pese nipa tin nyame asemase nti odo toto e kon a ye fa so eduade e wa haban mu no se so bi eduade na odua ne ketue bi a ketue bi nso no obete so bi dua ne bebre obetwa ne bebre aha no saka se na ho na ye figure of speech a ye kasa kwa no kasa afesika sam ho bad odi to true eduade ho and you and I edi adanse se yem fa ne se the whole takradi krodua yi mu e ya asase eda ho no bi edua emu na obi nso yem fa ne se e bia ketue bi wotakwa e bia ketue bi enye takwa kro ne nyiro no nso edua mu ho no ma ye wodua mu kase pa watakrade asase so no obetwa ne bebre akyen de wodua ketue bi e watakwa anase kakenase eh kakre bi no obetwa eno ntifata utrim na mefa ntumtim na ye nyina ye hu ne yi se se wunye sika na wuyi ne kase de ye nyame adwuma ewurade so ema wo kase ana susum konkon na paul so kase na kwan a ye fa so de yi sika wo nyame adwuma me no enya memene mfe anase ohye so nemu mo nyankopon do obi otew nanim norma no nyankopon betumi ama adom ebusu de ama no woni njuma pa oyɛ nyinaamu na ebusu ede ama no ani ti odofo pa sɛ wo ba apam foforo mo somo a onyankopon wo kwan o ka kyerɛ yɛn sɛ yɛn fa sika mfa nyɛ n'adwuma eh ko apam dada mu a na ekwan wo fa so yi sika na egum bɛyɛ ahodo onan ntutu so dodo no yɛ different different miɛnsa na onyankopon sa so ji won free will offering oba apam foforo ma the same thing you were giving ahodo be yan nan sikasem sikapapa ye yi ade aye urade aye aye urade adwuma ye yi ni wa sori dem aye friend collection no afi ye wo sika ye yi ade ma asempa kafo no freely afi ye wo sika wo se wo yi na wo de ma won so a wo ho akyere won enu nti fatu utim na me fantu mitim na nyina ye hu ni ye se kristo som so ye yi sika ade ma won a won ye kristofo ye yi sika ade bua ye nuanuma kristofo a wo ho akyere won ye yi sika ade che ye yase mpakafo ye yi sika ade tu ewurade collection bo mu ne amase sika no so ade akwa ko preachi ade akwa ko ye ewurade adwuma ebi ena me ne ugusu sisi ayeye de ayeye ye eyeka yetua ye sika pa na ye ye de toto tonyo ma ye de ye de ayeye eye collection aye ko to ye no ebi ene ye ye ayede ye ewurade adwuma yi enu nte ewurade adwuma so hie sika na emom ose enya memene mfe ana ohye mu na asem misa ne se wonnim se ye ka tight na eye ohye eye ade aye si chem na fa edu febra enu ye ohye so fatu wotem se wo kristo som mu ekwan aye fa so yi sika de ye ewurade adwuma no enye ohye odofo pa a ewurade edo tithing is a scriptural subject therefore any teaching which contradict what the scripture teaches is a commandment of men and demons and tutu so dudu eye twro yesem adesua enti nkyerekyere biara akutia de twro yesem no akyerekyere fa tutu so dudu ho no eye nipa nkyerekyere na ye obonsam nkyerekyere enu nti ye tufo na ya pa ocho ne aka akyerɛ wo se sɛ wo gye tutu so dudu as so called man of God sɛ wo nso wo yi tutu so dudu de ama as so called Christian a hwɛ ne yie na mo mienu nyina mo ye bɔne oh yes hwɛ ne yie pa because ewurade edo ewurade sɛ ɔmpɛ sɛ onipa bi abɛyɛ ɔyeraba 2 Peter chapter 3 verse 9 so de ohwe nyina se nipa nyina mbra dwen sakra mu enu ntie mpae bone enkoto sere nyina ne se wo be take wo time na wo mo bonsa mfira wadwen eni na saa de sue ya de abei utia wo fa bufuo sometimes e bufuo ntimpa ma wo ntia de no to bu ye bufuo to nchan yi ahoma so to nchan si obonsa mo kwan na to bu na di ade sue na che critically fatura yesem toto de ya kan nyina na obeyo de fo papa papa yie da che o kan woni gusu a wanye oyraba de ya kan chire nyina ne se boni su biara wo wo mu no sakra wadwen na jitu mi se wo boni kan ho bi ene yesu kristo be wuye wo sie no osore ye na afi mayem mo wosu hohoro wo boni embe che kristo ni ni pedue mu anu ne nasafo no na wo kan woni gusu a wanye oyraba My MBC will say, if Jesus had come yesterday, where will you be today? See, the word of Jesus Christ banded there, and he na wosha, and kawo wo. Who knows you come for you? Any brother Frank? Ya crow. Bye bye. Osimbian, Osimbian, Dabidi Namunuhan, Dabidi Kumbadiswa.